bakunzi ba Imperial TV turabaramukije aho muherereye hose tubibutsa ko uno munsi dushitse ku bitaro aho hagwariye Ange Bara umukobwa yashikiwe n'isanganya rero nk'abarundi n'abarundi kazi nk'aba jeune tukaba tuje kubasaba ngo dufatane mu mugongo kuri uwo Ange Bara tumuzi nk'umu danseuse Ange Bara tumuzi akina série kuri Ndaha TV série yitwa Murugo ata byinshi tuvuze turashobora kuvugana n'umusheri wiwe yitwa Dani Cool. Yeah, Dani Cool turaguhaye karibu muri Imperial TV. Dani Cool, bimeze gute?
Ni bon okay okay.
Okay okay kubera iki?
Bona turaguhaje ndibaza situation murayizi muri zintu byabaye mardi passé. Fete umwana bon umwana nyine dusohokana yaravuye ku ishure acarafata na za grenade bateye umva numu ere innocent wewe yaravuye yakarakora wanashima n'ikibazo cha leta avuye muri kuru kwigira nyine icyo umuso kurikira acaba bijya bintu acaba bijya accident abajya accident ewana nyene tucatumunyarukana kwa muganga kuri hôpital Prince Louis Gasore bon turarindiriye turacyarindiriye ko uburyo dukoresha ni byinshi cyane gose fete turasaba
mbega bahabiki mushikira bakigushikiriza ayo makuru wabyakiriye gute wewe ubwa mbere wabyumvise gute wabitawuye gute
first of all je byarangoye kwemera vuke nyene twayidore umva twari twabonanye byarangoye gutaho ndavuga ati warashima kandi umuvye vema ya telefone imana muheza gere sana mzee aho rose kweli imana guheza gere
so Dani Cool urikurasaba ubufasha ku barundi n'abarundi kazi urikurasaba ubufasha ku ba jeune wa mwari muzinanye urikurafasha urikurasaba ubufasha ku bagenzi ku mugenzi kanaka mwa mwari muzinanye eske umuntu akora arabiki kigana arashaka kwibaza none ubwo ubufasha Dani Cool ariko arasaba namahera ngana gute ni ibintu nyene bingana gute ndazi
ngeregeje kuraba kuva tukiri nga Jean kuva ku munsi wa mbere first of all nga icumba ku munsi icumba cyonyine ni kama 5 minutes imiti ku munsi mbere baramukubita imiti ingana ya 50-60 ariko ku munsi umva tuwakwa gushikana nka 100 mil by day kandi tugerageje kuraba iminsi azo mbere biramara cyane nga acaye nga kuko n'ama ekran baramukubita baramwejekta amaraso kugira ngo ajye ama ekran ngo aduge kuko tim nani barambwira batashofera usanga batabuye hanini sinzi kukubana donc barindiriye ama ekran aduge and then bace bagira operation amaje monta mbona yuko kuko naravugaye n'umubyeyi wiwe yarambwiye vrama turonse nka 6 miliyoni cyangwa se seti ibintu byose byogenda neza umva ayo mahera yofasha ibintu nk'ibyo ngera ko nsaba nshimira nama amaze kudufasha mane bayezagire sana mane bayezagire sana mwaba mufise ibyo mutanga n'ibyo musigarana n'abandi bakeneye kudufasha nimero yanjye ari mika 2 4 7 11 cyangwa mugashika ngahagwariye muri shop individuel nimero 14 muno wese wese ukina fasha turagikeneye vrema ubu ni kandi atayatv thank you so much abafans nyine baje kuri atayatv bagire subscribe
Dani Cool yari kuratubwira ko aharuye neza agiye kuraba monta ishobora gutwara bishobora kugwa mu mahera ashaka 6 miliyoni cyangwa 7 miliyoni ayo mafaranga arashobora kuboneka mu gihe abarundi n'abarundi kazi aba jeune twebwe twari dusanzwe tuzinanya mu bintu kanaka dufatanya mu mugongo tugafashanya aho n'amafaranga dushobora kuronka reka tube turashimira ku bantu bamaze gushika ngaha ku bantu bamaze kumufasha kandi twizera ko namwe muri hafi kubikora kandi twizere ko muzobikora tubibutsa kuri iki kiganiro cacu mugire like share commentary a subscribe